Samantha, Point Hope. Chungamawe. Go left. Go left. Go left. Acha kusumbua, twende left. Samantha, faster, faster. Faster. Wasi. Kuna msa kwa na power bank. Power bank, please. Manta acha ujiga, tufike home kwani.